Natti yaadatama waaqayyoo guyyaanne Hey. argite gaafase fakkeessa dhooftoon si filaachoon si tigeessani dhaqna kee miidhagu alangaan gubani natti yaadatama Honorable